days on I spend my paper. I don't see a loss, I go spoil you in paper. Ukini papa sana skia utamu, napoteza ufamu. Najifili kama niko paradiso, ona vile unapendeza kishenzi. Kwacha we basi mi siwezi, umenifanya niseme.
Records.